yabo nje mina ngivele ngisabe ngempela ukuthi mhlawumbe nganami nayo ngagcinini nje because ngeke ngizwe ugogo mekhuluma ukuthi hey Nombuso ingane iyahlukumezeka yile situation yakho even esikoleni iyahlukumezeka. Manje ngingisabe nje ngempela. Mhlawumbe ningane mizogcina nje. Phela yona impilo leyo. And umuntu kumele esothi mhlawumbe ingane lapho ebuza umunye ukuthi hayibo ingane kabahambe le. Mhlawumbe vele kuphendule omunye oyidakela ecele nathi. Abe ngane le laphara la laphana nje.
Hawu.
Cabange ingane izwe leyo nto.
Eh.
Mina sengisho ngento eyenzeke ingane yami. I dining ikamera ngaphambili. Mayifika ngisembedeni. Ngiboshiwe. Gcwele igazi embedeni. Qhumile angikwazi ngisho ukuhamba. Afike
Ngizwe ngokwami ayena ulindo. Wamnika futhi ngoba ngenacala.
What I'm telling you, I'm going to be showing. Guys, Manguya, I'm going to be using the phone.
I'm going to be a little bit. Meaning terms of a support system, that is why I never can go into my son. So much, I am poor. I'm going to go to the next one.